jikelele
ewe
yena soze adinwe achafe
akadinwa we akachafe uba akadinwa ngakulo yaphela intoni nakulo akazidini azidini ngakuse bazofunda wena apha amen akadinwa akachafe ngoba ungusonini nani yimpenyathela kwisizini ovela ungazi uba yethixo unyathele kanjani yethixo kwenzeke kanjani kuvele kwathina kanene ithixo wavela uba ungusonini nanini akadinwa akatshafi
nengqiqo yakhe ayiphengululeki
hayi ke ngoku ingqiqo kathixo ayithini ingqondo kathixo ngekukwazi ukuyifunda ayiphengululeki
ingqondo
unendlela enza ngayo
izinto
unendlela acinga ngayo unendlela agqiba ngayo ayiphengululeki ingqiqo qadela mntanam
yena ngumhlaziwe babatshafileyo
okay
umomelezi wabo bangena mandla
yima bakufaka sanele ngoba ngumntu akugqibela lokho khawuphile
yena ngumhlaziwe babatshafileyo
ubani yena uThixo uhlaziya abanjani sizothanyazela nabatshafileyo ithi phambukele sikhona into etshafisayo kwaphiye wafunga umhlazi wengqondo zabantu abatshafileyo anivanga nje kutheni ngathi uba amen anivanga nje kutheni ngathi uba amen ungumhlaziwa abantu abanengqondo ezinjani na nothi nisekutshafisile uyakuhlaziya uthixo namhlanje kuloo nto angangamabithona yedwa otyhafayo ungakusatyhafa kuloo metsi mntanam ungakusatyhafa uba wakwambona 11-2 ngekuphinde umbona uba ndawutyhafanga mntanam uba nje khanguthyafe uba wakwambona 11-3 ngekuphinde umbone glory to Jesus ngegama likayesu utsho mntana utsho kahle uthi ngegama likayesu ngqondo ezitshafileyo ayifundisi le nto okutyhafa engqondweni uzaqhaphukela netitsha letitsha loo subject uyazi uba oyeyawazi ongena inxiba isikhethi esibovuvene wazi nempahla zayo kuba unento oyicaphukelayo ndandicimba nesubject yakweshula thina sasabethwa ayingathi usibethe kakhulu umister dyasi mhlawumbe be isuti ethile kanti hayi kho kanti isesutini into okunayo khona into esoyikayo uhlaziya iingqondo zabantu abanjani na bantu abatyhafileyo bazohlaziywa kulo mthandazo ungabisatyhafa mntanam sowuhambe kakhulu mntanam ungabisatyhafa sowunithembe khaya abazali babale khaya ungabisatyhafa mntanam don't be discouraged ya khuthazeka ungabisatyhafa
umamelezi waba bangena mandla
wamelezi abangena mandla
yebantu bam umdyarho awinwa ngabanamendu ungathi kuba kukho onamendu kakhulu phambi kwakho utyhafe wena ya ungathi kuba ubona onamendu phambi kwakho utyhafe ikhona yakho iposhini khona yakho iposhini into onawuzimisele qinisa abo bathambileyo kubele mntanam sithandaze
kanti ke nolutsha luyadinwa lutyhafe
yima ke nolutsha kanti luyadinwa lutyhafe unesitresi osithatha phi ndiyona utyhafisayo nolutsha luyajani lube sebusithini
abafana bakhubeke bawe
abanye abafana bakhubeka bawe ulutsha luyadinwa lutyhafe abafana bakhubeke bawe kwimeko yasesikolweni ukukhubeka uwe kukudrop out esikolweni ungabokho icinge loo nto ungaboze mntanam uyicinge nokuyicinga loo nto noba yintoni ekudiscourajileyo ungabokho ucinga ukuyeka isikolo abafana bayadinwa bawe batyhafe
kambe ke bona amakholosangondikhoyo
kodwa amakholosangoyehova
basuke bahlaziyeke bomelele
bayahlaziyeka bomelele
basuke bandinge baxela ukhosi
bazondinga baxela ukhosi
abasebebaleka soze badinwa
Open your heart, put your trust in God. Won't come a temple of your offer. About Colonel Samuel Wolfer, about Chaff, about Dino, about Penel of the Manchazing of this chaplain, about the summer tolling and a man, about Kupul and Jacob Gorsi, about Sandy Jacqueline and Amchanji, Sotet Lambertang, sitting as the butterflies. Sazo shala pesko flowers, zimunga bu sweet be flowers, zewe butterfly. Sazo shala pesko flower, umunga bu nandi, umunga fumba le flower. Ya, nazinkosi, so kishima pesko storms, izitebe sisi storms of life. Zizoba pants wako, nubenga pesulu, uchipu mniga mapigo kishima, kama pigo makulu jenga kosi, abatembele. Ekosi bazani kala solo le ni zanga standards and song namba bantu anabako.